Uthi umbuzo, find the probability of pulling a yellow marble from a bag with 3 yellow, 2 red, 2 green and 1 blue marble. Ithini ke lento? Ithi apha sinengxowa enamabhastile. La apha kukho imibala ngemibala yemabhastile. Uthi umbuzo wethu, angaphi na amathuba okufumana ibhastile elinjani eliyelo? Imabu kaloku yintoni? Libhastile. Angaphi amathuba okuthini okuchonga okanye okutsala ibhastile eliyelo kule bhegi yethu? Ke ukubala amathuba okufumana ibhastile elithile kule bhegi yethu, funeke siqale sicinge ngezinto ezimbini. Into yokuqala funeke siyicinge ukuba ngamathuba, funeke siqale sicinge ngantoni? Ngenani lezinto esinozifumana ubhekisela embuzweni, futhi uphinde ucinge ngantoni ngamabhastile awonke esinowafumana kule bhegi. Ngoku sizoqala ngantoni? Ngamanani okanye ngenani lamabhastile awonke esingawafumana kule bhegi. Possible outcomes ngamanye amagama. I-possible outcomes zethu ke apha yintoni? Ungafumana ibhastile eliyelo qala. Into ethetha ukuthi kukho amabhastile amathathu, ufumane eliyelo, uphinde ufumane eliyelo, uphinde ufumane eliyelo. Ungaphinda futhi uthi xa utsala, utsale ibhuku, andithi kukho amabhastile amabini. Ngoku i-possible outcomes zethu zizawuba nantoni? Zizawuba no-red ababini, siphinde kubekho no-green ababini. Sizawuba, ungaphinde ufumane no-green, ufumane nomnye u-green. Ekokugqibela, elinye ibhastile ongafumana, kukho u-blue omnye. Sigqibile ke ngoku. Le nto ngamanye amagama as possible outcomes sithi xa sizibiza ngamanye amagama yintoni? Sample space. I-sample space ke yintoni? Ngala mabhastile ongawafumana, leliphi na naliphi na ibhastile onolifumana xa utheni, xa uthe wafaka isandla kule ngxowa. Ithini ke loo nto? Ithi apha kukho amabhastile amangaphi? Ayi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-8 phi kule ngxowa yethu. Ithi loo nto ukuba amabhastile okanye xa wenza ii-trials okanye umane ufaka isandla apha, iziphumo ongaphuma nazo apha zingaphi? Zi-8. Ngamanye amagama zi-number of possible outcomes. Iziphumo ongaphuma nazo apha zi-8. Ungafumana ibhastile lokuqala okanye ungafumana lesibini okanye lesithathu okanye lesine okanye lesihlanu, elesithandathu, elesixhenxe okanye elesibhozo. Naliphi na ibhastile ungalitsala apha xa utheni, xa ufake isandla. Uthi ke ngoku umbuzo wethu, find i-probability yofumana i-yellow marble. Siyabona ke i-yellow marbles zethu zingaphi? Zintathu kule bag. Ngoku ke phaa kunani phezulu wethu sizofumana, sizobeka untoni? U-3, ngoba zintathu intoni? Ii-marbles zethu okanye amabhastile ethu ayelo apha. Sithini ke xa siyibiza le nto? Sithi zi-number of events that satisfy intoni? I-constraint. Ngala mabhastile okanye zezi zinto zitheni? Ziphendula umbuzo wethu esimnikiweyo. Siyabona ke indlela yokuphendula i-probability. Funeke kuqala ufune intoni? I-sample space yakho. I-sample space ke sithe zintoni? Zingawo wonke ama bhastile onothi uwafumane xa ufake isandla apha, uze ke ngoku kunani phezulu ubeke inani eliphendula umbuzo wakho. Enkosi.